Tugira amahoro
twese.
Tugira amahoro
twese.
Sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa, iteramere, ubutungane n'urumuri mu gihugu cyacu n'umunyacu mwiza kandi akiruma. Igihugu zifashe neza urumuri rw'amahoro uje ngaha mu ntara yacu ya Kirundo, na cyane cyane no muri komine yacu ya Ntega, rutumurikire maze natwe tugendere muri mu Burundi bw'umuco, intara ya Kirundo y'umuco, ikomine ya Ntega y'umuco, maze tuje ku bikorwa, tuje ku kiti. Murabona yuko ari igihe cyo kurima ubutasi, maze ko amahoro yabonetse n'abari barahunze bakaba ariko barahunguka, mubandanye mubakira, mubakiriza amahoro, mubakira, mubashikiriza ku bikorwa, maze tubandanye tubaka igihugu cyacu, tukaba tubona ko intambwe twashyize ko itazosubira inyuma, kuko urumuri rw'amahoro ruje. Dufise inzego zavuye mu matora yatunganyijwe neza ku mugaragaro, atunganywa n'abenegihugu twese turi hamwe, ari nacyo bituma rero biba twabikoze no mu bikorwa tuje ko ibyo tukiteza imbere. Mukaba muzi ko kumenya ya Ntega turiya turi ibikorwa leta iriko irahakorera, gucukura ubutare n'ibindi no mu gihugu hose, tubona tuko yuko imbere ari heza.
Iyi ntara ya Kirundo turi ku bikorwa nyakubahwa murongoye ishyirahamwe ry'intwara rumuri, agakimanyi mwaje mutuzaniye twarashoboye kugasabikanya intara yose, amakomine yose yayaronseko. Ubu rero ngaha nk'uko mubibona turiko turubaka ishure ry'isomero n'akaranga, isomero ry'ibitabo n'akaranga k'Ikirundi, centre d'animation et de lecture. Iyi krake mubona uyu mwaka uzohera twayinjiye, igikorwa cyiza cyane abanyenega bariyambitse iteka kugira ngo abana baze bicukira ibikorwa mugabo bafise n'ubumenyi basoma ibitabo bato bagiye n'imico kama. Twebwe rero turashimiye rero leta mbyeyi, leta ngotsi yoyo uno munsi iduteye agacumu k'ubumwe, ikaturungikira agakemanyi kagizwe n'amabati ahakundega mukamara duhaye amabati, hanyuma mukongera mukaduha nako gakemanyi kagizwe n'imifuko y'isima, kandi amakomine yose tukaba twarayasaranganije.